Yeah.
What I say? What I say? What's that with you?
Yeah,
press.
Yeah.
Where's on the way? Where's on the way?
Sir.
Ariel Ways umunsi wiwe ukaburangiye uko agiye kumazi kujya gafi kujya umukeke iminsi ibiri iheze Ariel Ways ari ngai wacu mu gice cy'u Burundi yaragize bakujye gutemberera amwe mu radio atandukanye ndetse amwe mu mbonesha kure zitandukanye zikorera hano ku butaka bw'u Burundi Ariel Ways mbere igisagara cyamuguye neza abarundi bamufashe neza afashwe neza mu Burundi anaho rero huko muje kwibona yereye gutembera ku mazi arabe ikiyaga Tanganyika arabe ubutunzi igihugu cacu ciza cyo Burundi igifise aho boneze ko kuta ma selfie ayagana n'icuti ziwe mbere aho boneze ko mbere n'imiduga myiza ariyo igendera mutora imushikana aho yifuza kuja aho ni mugiye rero Ariel Ways kuva mu Rwanda ari kariteguriye igitaramo kizoba ku munsi wejo itariki 29 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2022 kuri Jardin du Peuple Murundi ndetse na after party kuri Maribu Lounge Bar Landrypromoter cyo kumena la familia twaragerageje kuza turamushikana mu bibanza bimwe kugira ashobore gusama kayaga abone neza yuko uburundi ari nyabagendwa ndetse mu Burundi hameze neza ndetse no mu Burundi batanga vibe imeze fresh cyane gose mwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro nimwumve neza yuko uburundi bwacu ari nyabagendwa ndetse abarundi dukunda vibe ndetse dufise nibibanza kwifitiye ubwacu ngai wacu mu Burundi vyo kugikirori haba mu mvura haba kuzuba twebwe ikirori n'ikitubu ntibibuza ko tukijya mbivaye n'igihugu cyacu ciza cyo Burundi dusanzwe tubamwo intumbero ni yayindi nyene no gufata umuziki w'u Rwanda n'umuziki w'u Burundi bikaba bimwe ndetse tugasangira kabisi n'agahiye ndetse tugasenyera ku mugozi umwe ndetse tugaze tugateza imbere East Africa Community barundi kazi banyarwanda n'abanyarwanda kazi muri ko muradukurikirana nimwumve yuko ku munsi wejo hazocuwambaye kuri Jardin du Peuple Murundi hamwe no kuri Malibu ni ibihe byiza cyane umuririmbyi Ariel Ways ari kumwe na timu yiwe bariko baragira hano iwacu mu Burundi mu kwitegurira guha vibe abarundi Ariel Ways nacyo kushoboza atari kumwe na bimwe mu bihangange dufise mu muziki w'u Burundi harimo Dramati harimo D1 harimo Thompson the Voice Killer harimo Air Pro harimo Dino G harimo Kid Ngabirano harimo Ngaya Wallace harimo Arnovic harimo la familia abo badahari uwo muririmbyi wa mu Rwanda ntacyo yo kwishoboza abo basaza badahari naba hit maker bafise ama miliyoni ama views bafise ama hit song bafise byose bikuye kugira sho kwita abo bashobora kwitwa aba artist bafise byose bikuye mvuze byose bikuye menye uko ari byose bikuye rero mwe mwese mukora dukurikirana ni mwumve yuko abarundi n'abarundi kazi twahagurutse kugira dushobore guteza imbere igihugu cacu mu kwiremera ubuzi mu kuzana imwe mu migambi tuzanira amafaranga ndetse tugatanga ubuzi no kubandi baba bari ngaha mu gihugu twongera dushimira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu kubona abandanya tere intego rwaruka mu gukrea imigambi mu kwiyungunganya kugira abashije kwiteza imbere ni ikintu kidasanzwe ndetse ni ikintu cyiza no kuturonsa bimwe mu bibanza dukoreramo ivyo bikogwa byacu mu kwiteza imbere rero mutama mwubahwe ndetse natwe abene Burundi turatagase dusa neza tumeze freshi turakira ingenzi neza ibikorwa byacu turabikora neza atankomanzi mu mahoro menshi cyane banyamahanga muri ko muradukurikirana nimuze mu gihugu cyacu ushiza cyo Burundi muze muri benshi kuko ni nyabagendwa kiragendeka hari umutekano hari amahoro hameze neza abarundi barakunda vibe abarundi barakundana abarundi barakunda kujyoherwa jewe nka Landrypromoter ndabamagara ya kuzi wacu kugira mushore kuza kuraba ivyiza vy'iwacu kuko nico gihugu cy'ambere kiryoshe kubamwo kiryoshe gutemberamwo kiryoshe gufunguramwo kitarimo inzara kitarimo inyota vyose vyaho bimeze neza cyane gose nanje nk'umutaranirwa mvuze nti nitwigera tunanirwa kiretse yo twigirishije ndabamagara rero tariki 29 azari ku munsi wejo muze kudushigikira natwe turi bene Burundi ndanakwibutse yuko meya w'umuji navuze cyanye meya w'umuji nakwakiriye urumuririmvi wo hanze y'u Burundi atacho uburico hano iwacu mu Burundi nani ushora gushikako kuko meya umutana ni gumuvumbuzi kirumara ntwari kizimya moto mu muziki w'u Burundi naba nashize kwa koro yuko winjira cyangwa nabashize kwa koro yuko ugira icyo uvuze mu gihugu cyacu ciza mu gisata cy'inyidagaduro mu Burundi entertainment meya w'umuji ntavuze ntigikunda niyo mpamvu ubona rero na bino bintu byose bikobera bashikira kuko meya w'umuji nashize kwa koro ndabakunda cyane gose behind the camera if bali embesilato